Louis, you are doing an expression. One angle x tabata y, pin of x squared plus x y plus y squared. Ukwakwa pala, lendi landelaya. A 7c distributive property of man x tabata y, wapinda pinda, another expression panga parati, x one pinda pinda no, another expression apart no, y wapinda pinda expression. Y of man x, ukwapinda pinda na expression yong, getting apart la parenthesis. Alien, when I find got tattoo negative y on pinda pinda, and I young expression pang at parenthesis. Ukuba quasensa it distributive property a pinda. Aping on tattler x and who one pinda pinda and expression pang apart of manner x cubed young island y opella opella magita this terms isn't that opella pa got a negative y or pinda pinda and parenthesis pang apart young island pang apart parenthesis of manner. As terms in that, what like terms in x squared y, tabata x squared y is equal to 0, or share x y squared, tabata x y squared, go a share and go no x cubed, tabata y cubed, terms isn't been this is a share. When the a conjecture and go into x tabata y, x cubed plus x y plus y squared, the single x cubed, tabata y cubed. Kuba bongo x no y. Ukalos usebenzisile na inductive reasoning. Cacisa ke ngoku. Inductive reasoning kulapho ujonga ngo inkcukacha ngoku ozinikiweyo ugqakho zihlalutye usijonge ukhangela ipattern phakuzo into yokuba ugqakho ngwenze ngoku igeneralization apho uthi ngoku inoba le nto isebenza kanje ngoku ipattern yethu isebenza kanje awuqinisekanga kakhulu ba izawa right kodwa. We are born and at the ESBNs and Google generalization, who is Gugaka was Nigway again. Gango, clona umzegelong. Who then lay when they proof Ugalos ended up? We are tatang who seven say rules the maths entity. I'm going to tell money conjecture. We are born a galis when they proof, yena. When they proof against Zanga e conjecture. I can clearly langa when they ena e proof. Ilonto ndicinga ngo eligama uconjecta ngeke usebenzisile wenze iproof ke ngoyena sizayichinja ubonakalisa inyani bo x tabata y x squared plus x y plus y squared uzasinga x cubed tabata y cubed kuba bongo x no y lento engoku ayo conjecta ngoku izaba iproof zafala proven ubonakalisile bayilando ba inyani ibayile inyaniso ngoku lento. Umbuzo wange usebenzise inductive reasoning. Hayi, akayisebenzisanga inductive reasoning. Uye wenza iproof. No, wenze iproof. Wenze a proof. Proof ubonakalisile. Uba mhlawumbi be wabona uLouis mhlawumbi into yoba bathathe kwindawo ka-x afake u-5 nakwindawo ka-y afake inani mhlawumbi elingu-2. Athi xa efaka kule formula yonke ngula expression ayafumanisa into yokuba ufumana impendulo enye xa efaka kule expression ka-x cubed tabata y cubed okanye asebenzisa amanani ahlukileyo mhlawumbi asebenzise u-1 no-2 okanye u-3 no-4 afake kwindawo aye afumanisa into yoba le equation isezantsi le x cubed le expression x cubed tabata y cubed iyasebenza ufumana impendulo enye nala expression phangaphezulu leyo into engoku bizawufumanisa into yoba i-inductive reasoning. Kulona umzekelo ayiyongo i-inductive reasoning ngenxa yento yokuba uye wabonakalisa into yokuba le expression lena le niyibonayo leyo ngqo i-expression iyafana nale kwicala lasekunene.